Ogenda wangenda kulaba ennyonyi muzinge. Ogenda wangenda kulaba ennyonyi muzinge. Mama nantuma nantumira ennyonyi muzinge. Ne tata nantuma nantumira ennyonyi muzinge. Ogenda wangenda.